seri kudufata amajwi yo kampambara kandi uburetse karangira
ntabwo
kandi turanke bibande uwe katarangira dore uheze utangira kandi
nibyo
turanke bibande
Likey.